Yes, ni Isaac TV murazi ko tubandanya kubazanira byiza cyane. Numuririmbyi ariko arabikora neza cyane gose novuga yuko numuririmbyi azi kwizina
ya Arben.
So, asanzwe tari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, twa turagerageza ku telefona. Alo msazi.
Hello, hello.
Biri gute? Twe turashima muri Isaac TV na Marame turamahoro turashima ni wacu hano iwacu i Burundi. Hama icyambere nubwira yuko aha turi mu bwami bwa Isaac TV jiste kuyagana we gatoyi sinzi kufise umwanya wabwira dushore kukuyagisha gatoyi kumbure turafise ibibazo bimwe bimwe tubashaka kubaza canke abafana bo barakubajije dushaka kuba two kubaza.
Ego nta kibazo.
Hama ku mazina y'iwanje nihereye ko gira duse n'abayaga twese twamaze kwidondora ni stavuye muri Isaac TV gista abantu babashaka kumenya ninde tuko turavugana aherereye mu kahe karere kugira abashore kumenya umuntu ari mu bwami bwa Isaac TV.
Ego nta kibazo.
Tushaka umwidondoro kugira ushobore kwidondora abantu bumva ati n'uwunye ahagaze hanaha kuko deja jenda kuzi mugabo abandi baba bifuza kumenya.
Ya hanyuma amazina yanjye banyitwa Alben Burunziza. Amazina yanjye ababyeyi hanyuma nkabamba muri mu gihugu cya Australia ntara ya Brisbane. Aho niho ntuye.
Ngaho mu gihugu cya Australia havugwa maki aho usanzwe utuye na mahoro n'amarame.
Yego n'amahoro n'amarame kabisa.
Nawe shaka karirimbo ndiko ndavuza na kiwawe sivyo?
Yego ni
Bwana Arben.
Yego.
Novuga yuko ni indirimbo nziza cyane gose tugerageje kuraba amasanamu ni indirimbo yahawe location nziza cyane gose kandi indirimbo vraiment tugerageje kuraba ni indirimbo iryoshye icya mbere cyocyo much respect much congratulations kuri ino ndirimbo.
Murakoze cyane.
Nimba tari ibanga ino ndirimbo yaba yagutwaye amafaranga angahe mu mahera ya marundi kugira finalite kugira amahera yagutwaye muri video na audio.
Ya cyacha mahera tari make na mahera tari make. Yego.
Nimba tari ibanga twomenya igiciro yoba yarakorewe cyane njya nakabanga.
Nakabanga.
Novuga yuko usanzwe uririmba gospel mbega gospel wayitanguye ukiri hano iwacu mu gihugu cya Burundi utaraja muri Australia cyane wowe watanguye kuririmba ugeze mu gihugu cya Australia.
Ya nabihereye indo mu gihugu cya Australia. Yo nabihereye.
Amakuru adusumira biravuga yuko mu gihugu cya Australia hatuye abarundi benshi cyane gose mbega uko tuvyumva wowe nuko ubibona hiyo on.
Yego barahari kabisa barahari.
Mbega kuri Arbe guhitamo kuririmba indirimbo z'Imana atari ivye ziya zindi ndirimbo twavuga z'ubundi bwo katari gospel byakujemo gute usanzwe ukijijwe mu buzima bwawe bwa misi yose?
Yego ndakijijwe nakuze mu muryango kijijwe papa na mama.
Kareze ndabona kariko karagerageza nk'agashaka. Uyu ni Arbe indirimbo yiwe ndaza abantu muri kumaze iminsi muri Isaac TV novuga yuko indirimbo yiwe imaze iminsi ica hano kuri Isaac TV cyane gose ni indirimbo iryoshye ni indirimbo imeze neza cyane gose reka duse n'abasubira kumurondera Arbe kugira turabe ko dushobora kumutora muri no mwanya twe turavugana ahagaze mu gihugu cya Australia niyo asanzwe aba ibikorwa byiwe niyo asanzwe abikorera. Gatuswe tumurondere turako bikunda ko dusubira kuyaga nawe naho mbona ibirere bitariko biradukundira nkuko tuvyifuza. Novuga yuko ni ndirimbo gerageje kuraba ni ndirimbo iryoshye uri kuraraba umva winje muri mudu ni gospel novuga yuko ugerageje kuraba location ni ndirimbo ugerageje kuraba nawe yayikoreye biraboneka yuko ni ndirimbo yamutwaye igihe kinini ariko arayitegura yamutwaye igihe kinini ariko arayitegura kumbure yamutwaye n'uburyo bwinshi cyane gose. Twe turagerageza ko hari byinshi byo kumubaza hari byinshi abafani baba badutumye kugira dushobore kumubaza twe turagerageza kumurondera naho mbona ibirere bitariko biratworohera nkuko tuvyifuza. Ini Isaac TV twarabemereye yuko ikintu cyose tubona ko ari gishashe kandi tubona yuko ari ikintu gishobora kudufasha cyangwa ari ikintu dushobora gufasha buri muntu wese kugira atere imbere cyangwa kugira abantu bamumenye tuzogikora. Nka Isaac TV murazi ko turi ku mwanya tuba turagerageza kumurondera ariko naho mbona connection ziko ibire ndabona ni kibazo ndabona ko biragenda nabi cyane. Katugerageze kumurondera.
Aliyechua mateso, lakini bado alikuja. Aliyechua mateso, lakini bado alikuja.
Yes, bakunzi ba Isaac TV reka dusuye tumurondere naho ibirere ntibisezerana murabizi. Reka dusuye tumurondere kugira tura. Hello msaza.
Yego hello hello.
Ivan, ibirere byari byatugambaniye.
Okay.
Okay, ikibazo cyangira Arben. Mbega biroroha yuko ushora ukora kano kazi ka music gospel uri hiyo onye birakorohera cyane gose nyabujya uri murundi
byoroshye gusa ubonye usanga turi bize n'udukogwa akazi kacu usanga umwanya n'umuco ariko umwanya ubonetse ibikorwa turabikora neza nta kibazo.
Mbega ku Barundi bariko barakumviriza uno mwanya n'akahe kajambo babwira ko ndazi ufite byinshi ushobora kuyaga n'Abarundi kuko Isaac TV ikurikirwa n'abantu benshi cyane rwose ufite byinshi ushobora kuvuga uce kuri Isaac TV kandi Abarundi bakavyakira neza.
Cyane babwira cyane umuririmbyi mushasha nasohotse kuri YouTube na sanse nyine ndirimba ariko yabaye indirimbo ya mbere sohora. Icyo nobasaba ni kunsupportinga hanyuma bakagira subscribe bakagenda kuri channel yanjye kandi ndiribaza mu minsi iri imbere hari ibintu byiza nyine bizotsa kuri account yanjye. Icyo ndabasaba ni kuma support tufashanye twese mu bikorwa.
Okay baje kuri YouTube yawe ariko amazina ase yo kuri YouTube sinzi ko usa nkuya babwira hano kugira umuntu niyumva kino kiganiro cyane yaraba kino kiganiro ace yirukira kuri YouTube yawe kugira abo mwabonye wawe.
Ya kuri YouTube channel yanje banditse izina rya Alben Nkuru n'iryo zina ryanje kuri YouTube channel
Alben Nkuru.
Ya
okay, Arben Nkuru nibazi ko abakunzi ba Isaac TV ariko baradukurikirana abumvise ni Arben Nkuru birukire kuri YouTube yabwira babe ababone cyangwa bagire subscribe.
Aliyechua mateso lakini bado alikuja. Aliyechua mateso lakini bado alikuja.
Iki ni kibazo cyangira mbega urafise abantu babarunzi baririmba gospel uvuga ati aba bantu vema ndabitwe no baririmba babikora neza cyane gose umuntu akwinspira umurundi arimba gospel.
Yeah hari umuntu bitwa ngaha mu Burundi sinde ko ariho akiri wo bitwa Dennis.
Yitwa
Dennis listen yaririmbe singa ndirimbo za uri kikomangoma.
Dennis
Ya.
Chanda mubona yarasanzwe atuye mu gihugu cya Kenya ariko urumwe yatuvugana.
Ya, kuri ndirimbo ziwe ziri tawo.
Yarasanzwe atuye mu gihugu cya Kenya ubunye gusa tuko turavugana nabonye ari mu gihugu cy'u Burundi twaravuganye.
Okay, ya.
Nta wundi muntu usanzwe kwikirana ibintu byiwe asanzwe aririmba gospel mu gihugu cy'u Burundi.
Yeah, what in our woman got yard in bam fire never yarico yarit that man. Your question that you can design now yaradi in bandits a chan.
Novuga yuko ubu mu Burundi sango dufise abantu barimba gospel benshi ariyo Victoria team ariyo ni benshi cyane gose.
Yewe barahari ariko sindabakurikirana cyane.
Reka tuvuga ati tukwifuriza akazi keza ubandanye uduha bishasha ariko nibaze mu buryo bwo kurungika indirimbo kugira abantu nizibashikire nibaze ko vyoroha cyane urafise timu yawe uyaga nabo kugira babandanye gusambaza ibikorwa byawe
Ego barahari
Ariko urusanga ufise indirimbo zisohoye amahera avayo wawe cyangwa urafise management isanzwe gufasha muri ako kazi kawe ko gusohora indirimbo ko tugerageje kureba video zitwara amahera menshi cyane
Amraka kanya nyene bipa ku gatwe kiwanje
Ego Gusa ikintu usaba abarundi icyo usaba ku barundi Ucho sawa kubarundi ni kuba abone bawe ba arbe nkuru nta kindi kintu wifuza gusaba barundi atari icyo atari kugusupportinga no kuba ababone bawe bakagira subscribe
Ego hamwe no kunsengera kugira ngo ibikorwa bizogende neza
Okay none tuitege arbe kumubona mu gihugu cyacu cy'Burundi agiye guteramisha barundi abarundi kazi abarundi twese tuvyitege ryari bizobaho
Ebisa bahu samraka kanya
ntago nabishira mu ngiro Ebisa kwibaza ati mbega turakunda kubaza cyane tubabarire usanga dufite ibibazo byinshi Benshi bashobora kwibaza ati mbega Arbe nkuru yoba yashyize mu gihugu cya Australia gute byagenze gute mbega family iwe yose yo biri hariya ari mu Burundi yarasanzwe atuye hehe
Ya hanyuma ya cyena cyene umuryango mama na papa na ukana twese twese turi ino ako ino nashitse ngaha nkiri nacyo ndi muto nakuriye ngaha uko novuga nakuriye ngaha
ariko mu Burundi ukibi no mu Burundi wasanzwe utuye precision
nari nabarumonge minago
mu minago urenganye imagara utarashika imagara pito
ya naho nyene
Sawa ika tuvuge ugira kazi keza nyene iba Imana ibandanye guhezagira muri ibyo bikorwa vya misi yose.
Eh murakoze cyane.
Nibaze nako usanzwe uri umukunzi wa Isaac TV.
Ego.
Okay, byinshi twabiyazi ariko mu gihe ari ikintu ntashwe kubaza ko Mbega hiyo muri Australia bavuga ururimi rwawe nk'abantu ba nkaje sindashika yo deja ndashobora kubaza ati mbega hiyo bayaga ururimi rwawe ikirundi se hiyo barakivuga
Ya inonye kirundi twakivuga nyene iyo dushitse muhira ariko nyene mu bindi bikorwa tugiye mu masoko tugiye ku kazi ni cyongereza kivugwa
Mbese ngo muvuga ururimi rw'icyongereza
Ya nico ya ngo ururimi tuvuga
Ariko tugerageje kudusubira inyuma gato tugerageje kumviriza indirimbo yawe iri mu rurimi rw'igifaransa wayi gufata indirimbo yawe ukayishyira mu rurimi rw'igifaransa rw'igiswahili pito iri mu rurimi rw'igiswahili wayi wayishyize mu rurimi rw'igiswahili utayishyize mu rurimi rw'ikirundi nk'uko uri umurundi kuko tugwanira agateka k'ikuru rurimi rw'iwacu
igiswahili kiranyarukira gukoramo indirimbo ariko nyine ndafita n'indirimbo ziri mu kirundi nzosohora
Reka tuvuge Abel ugire ibihe byiza nimba ari ikintu utashoboye kukubaza arashobora kukivuga kuko Isaac TV yamaze kugushikira ikurikirwa n'abantu benshi nimba ari ikintu wifuza kubwira abarundi cyane ikintu wari wifuza kuvuga mu ngabo waburaho kivugira karibu vraiment welcome umwanya turaguhaye
murakoze cyane kuko navuze munsengere ibikorwa bizogende neza kugira ngo nanjye tuzobazanire ikintu muzokunda ntimwibagire no kugira subscribe kuri channel yanjye ya Arbe Nkuru murakoze
Okay sezera rero abakunzi ba Isaac TV kugira duse n'abasozera ikiganiro twagiranye nawe
Ya Isaac TV murakoze cyane kuma uno mwanya tukaganira ibikorwa byanyu bice bitere imbere ngo abantu ba ahubwo abantu bakurikirane ibiganiro byanyu
Sawa sawa uragize neza natwe ubandanye dusengera hiyo kugira natwe dutere imbere nkuko namwe mwateye imbere sivyo
Yego yego
Sawa sawa mugire ibihe byiza muramutse papa na mama
Yego sawa namwe mugire umunsi mwiza
Sawa sawa Asante. Yeso ko turayagana Arbe nkuru genda kuri YouTube yiwe ubu mwabone wiwe cyangwa ngire subscribe kugira ubandanye kwikirana indirimbo ziwe. Ni indirimbo yiwe ya mbere ariko gerageje kuraba uko nimeze nuvuga yuko ari indirimbo iryoshye cyane. Ni indirimbo imeze neza cyane gose. Ebana nziza gose. Genda re kuri channel yiwe ya YouTube ubu mwabone amabwire na subscribe biragenda neza cyane gose. Gerageje kuraba ni indirimbo bambaye impuzu zera muri indirimbo zera abantu usanga bakijijwe barakundi impuzu zera ngo ni impuzu z'abamarayika like nkuko. Natwe ari Isaac TV tuko turagerageza tuyagana kila muntu wese n'umufisi ingabira no ufisi impano tubona udusabye support turayigufasha. Ino ndirimbo ni ndirimbo novuga yuko iri kwira bica bigacika. Ndazi benshi mwaba muyibona mu biganiro vya Isaac TV mukavuga ati kubera iki ndirimbo iri kwira cako ngaha. Nungo ari ndirimbo iryoshye kandi umuntu agusabye ati fasha support urayimufasha ama bikagenda neza murazi dufise urukundo muri Isaac TV. Turabakunda cyane gose. My name is Star Boy kuri Mike za Isaac TV nje twako turayagana Albany nkuru tuyagana abakunzi ba Isaac TV. Girangwa mwuba murazi ko tubakunda cyane gose kandi nce bugufi. Ndabasaba n'imbabazi ku muntu wamaze gutuma nyene yumva mengaya nuba nakosheje pardon ko birashika tuse turabantu ndu muntu nawe urumuntu byose bibaho birashika birashika umuntu akoze ikosa musangira inbox mubwira ati awadi konye wakoze ibi nibi kugira tubandanye dutera imbere dutezanya imbere. Ni Arbe nkuru musangira kuri channel yiwe ya YouTube ubu mwabone kugira uzabona indirimbo ziwe ziryoshye abantu mukijijwe vraiment ino ndirimbo ndayibatuye nawe utubukijijwe ndabona ni ibintu byiza cyane gose. Bye bye. Chapilai.
Isaac TV. Oh.